Kei te pīra te whānau Hapuku I te whakatawa te kōti teitei e pāna kia Trent Hapuku, nāna tētahi pēpi I patu kia mate. He ai ki te roia o Trent Hapuku, kei te rangahau tonu ia I te huarahi pīra I te whakatau. Nōna nahi nei I whakai atu ai te tekau mārua, ko Hapuku te take I mate pokere huai te pēpi. Kei te harikoa te koraua o te pēpi a Tim te whare ki te whakatau, ahakoa hei tāna kei te ngau tonu te mamai I te whānau.
We've got this appeal that's going to, I think, work in our favour to get this sentence rejected or whatever. But anyway, our lawyer's got something in place.